koe tau olunga e ni koe whama pōpō aki e tau o whā, koe tau olunga whā o siia, koe tālunga ia e Petero, Sanere, Mateo, Halafi, ko whakawha e tangata me hapai. Pea koe fwoi toko tōru e ko whai koe ki ai ai lau, koe tangata ko Petero, ka mo Sosefo, pea mo Lutani, koe ia koe nau whā nau e ni mo whangangopuna, nau si lava mai ke tāpuni e tau kātoa na he ahoni, pea mo korea ke whai tā, koe tau whai tā whaosi pēni, ai tālunga koe ia koe ahoni. Mālo Petero, e lava mai si whafofonga, e Petero, Lutani, kohai mea, iyo. Sai, koe tau tau ma whaase. Koe, koe. Thank you.